nhyira matiefuo nyinaa na ɔnka obi biara ho yesu kristo ɔbɛsa aba biem wiase bibiara bɛkɔ wieyɛ na asase no ayɛte so yi ankasa no ɔbɛbobɔ no anane no na wahye no anim nnipa bɔnefoɔ nyinara mahunu ma anan a ɔmyɛ banfoɔ wɔ france kuromu ha na baako yɛ radio presenter ɔso kukuo abayi kuku abayifu a ɛwɔ france yɛ nyinara so ɔmwe dompe a ɛnam a dompe no anum na ɔmdi guo na saa abayewa no na so no ɔyɛ radio presenter asafo nyankopɔn abie so akyerɛ me sɛ sunsum mu wiase no ɔma kɔ apam sɛ na meyere so na awurade apagya meɛ ɛno nti ɔmobɛba abɛtaake me wife metwaa wɔ mo asafo awurade ma mahunu sɛ baako nso bɛbubu asɛm no mu baako wɔ mu ɔbɛbubu memetwaa nnipa biara a wagye apam afa me ho sɛ wogye apam fa me yere ho a wagye apam afa me ho sɛ wogye apam fa me ho a wagye apam afa me yere ho nnipa biara a wɔno wagye apam afa meme ne m'abusua ho no metwaa wɔ mo saa ɛmaa nan no a baako yɛ radio presenter ɔso kukuo mmagya yɛ mu ma no metwaa no france kuro yi sɛ moma yɛ mo adwene sɛ mo ne mbɛkyea yam a mesom ne m kuro yi mesom ne mobɛkyea yam no nyoonyoonyo abayifoɔ kwaseafoɔ wɔ kuro mu ha memeba no adwuma yɛ o moakɔ sunsum mu mokɔ abayifoɔ meeting no ɛni ɛmaa nan no moma yɛ madwen sɛ na meme yere so na awurade apagya me nti no moba bɛɛ atake me yere deɛ a mese mo mmara na baako wom asafo awurade sɛ wɔbɛbubu aka dɛm mosisi france ase bayi ayɛ mo sɛ mode bayi ayɛ sɛ dwamaabɔ mode bayi ayɛ sɛ dwamaabɔ ɛna mo bayi nti wɔ se mo national adwuma ɛwɔ kurom ha ne tutu bra adwuma ɛwɔ kurom ha ne tutu bra ɛna mo sɛ moyɛ abayifoɔ nti memetwaa mu obi biara a wagye apam sɛ meme yere so no ɔde ba no ɔmfa mmra ɔmfa mmra ɛmaa nan baako yɛ radio presenter wɔ france kurom ha abayi kukuo so no ɛyɛ mogya gum na metwɛn mo abubuo yare bɔne stroke asafo awurade nyankopɔn ma stroke nkyee saa maa nan no nyinara ɔma yare a ɔmohu bi da ɛntotɔ ɔm abrabɔ so kwaseafoɔ ma awurade nhyira matiefoɔ na wɔnka wɔ bibiara ho awurade nhyira wo na wɔnka wo ho kɔn no deɛ afei nua si mu me deɛ meyɛ no menyanyɛ koraa afei na mebɛsim adwuma a mayɛ nyinaa menyɛ ahu afei na mebɛyɛ adwuma no ankasa mafoa ma foforɔ foforɔ ma mofamfa meyere so o sɛ mafo ma foforɔ foforɔ ma mofamfa meyere so metwaa saa maa no atutufoɔ ma mu gu france ahyɛwofoɔ ma mu gu france bayi kukuo ne so ana mogya yɛ mu ma dodompa yɛ mu ma fa w'asɛm bra meyere so fa w'asɛm bra meyere so nipa bɛfa me ho abubu wɔ france kuromu a firi tire kɔka tire awurade nka matiefoɔ ho na wɔnhyɛ obi biara dene me asafo awurade bie so kyerɛ me a ɔsɛ meka to o ɛsia ne obi ahunu sɛ deɛ ho kokoro faa me mu kaeɛ no asi metwaa saa maa no na baako bɛbubuom baako bɛbubu asɛm no mu ho kokoro bɛbɔ baako amena bubuom awurade nka matiefoɔ ho na wɔnka wɔ bibiara ho hyɛ dene na yesu kristo ɔbɛba ko no deɛ afei ne asi mu yɛnyɛ nnuru baabiaa awurade nhyira wo na wɔnka ho awurade ntrɛ wɔ ahyiam wɔnkɔ so ɔma wo kra amene she dene nyampa eboda nyampa eboda na France fo ba ifo de me me ne wo mo de nya de se mi ta wo ma chi die na mi timi su nyae raden ka ho no israel bye bye.